uthenga walelo
monose konse kumemunimva konso mdzina la Kristu Yesu nokulupirira muli bwino komanso tu ineyo ndiri bwino ndiyamike inu amene mmatipempherera nthawi yonse chipambano choti tikhosabe kutumiza uthenga wabwino wachipulumuso kwa abale ndi alongo ngakhale wosaoneka wosawadziwa amene sitidziwa makhala kuti koma uthenga umakafikako ndipo tiyamike inu amene mmatilembera kutiimbiranso kuthokoza zimene mulungu wakuchitirani osakhala ifeyo ife timangokhala mtengwa kukutengerani zimene mulungu anakukonzerani moti chinsisi china mwachidziwa pamene uthenga ungobwera pa wairesipa pamene mulungu amatha kubwera kukupasani nzeru imodzi zanu zija uzisiya ndikubwera udzakhala pafupi ndi wairesi nkumamvera zimene wairesiyo ikunena zimene zichaso mchisomo si nzeru kuti ndangoona zachitika yehova anakonza kandi kumapeto kwache mukapeza kuti anthu akutha kunena kuti akunena zimene mapanga ine zulo zimene nanena napanga chaka chathachi mudziwe kuti mulungu amachita kupanga nthawi ya munthu sipono chenjezo langa nlakuti popeza amapanga nawo mulungu kuti inuyo zikwanireni zisomozo mukangosemphana ndi nthawi yanu imeneyo sitikudziwa titichani chifani nthawi yanu winanso ali ndi nthawi yake winanso ali ndi nthawi yake khaya mukamverera kuchalichi khaya mukamverera pamalopotani khaya kuwerenga mawu mulungu khaya mpa wairesi mpano pamene mukangoponyana napo osamva osatenga zapa wairesipo nakumverani chisoni chifukwa tsopano siikhala nthawi yanuya ikhalanso nthawi ya anthu ena kwina kwake ndipo inuyo mwachisomo tuli mwachisomo mangudalisika asaiti phiri amandidalisa asambani amandidalisa mwapindulapo chani palibe wayi simunapindule nthawi yanu ina munayiphonya munachita nayo masewera mulungu anachita njira yonse musakhale ndi chidwi chakumunda musakaphikenso nthawi imeneyo musayendeyende akupasana ndalama za mabatira wairesi zosanakonza kuchita seti uthenga wainu nokha mlape koma simunachite tsono ngati simunachite kuopsa kwake nkwakuti ndikuti tibwerezenso pano nthawi ina ikubwerayo siyanu ndi anthu ena inuyo mungudalisika popeza nzabwino koma nzanu wapindula chifukwa atembenuka nthawi yawo tamvanae nthawi ina ndi imene takumananso lero pompano chimene chakuwuzani mukhale pamenepo msegule wairesi nkumatha kuwuza nzanu kuti ayekhanditikhanditikhanditi inuyo ndioti mwatumidwa munene chimene yehova anakutumani anakutumani chimene amati munene mpaka mutalankhula tikumvana kodi ambuye akudaliseni ifata kumana ine yonso ndi chisomo zinali zosavuta ndibwere ndidzilalikira nudwala kapena osabwera kumene koma yehova anakonza siku ili saidi phiriyo asadwale atenga uthenga ukhale wa amayi awo uthenga ukhale wa chemwali yawo umuthenga ukhale wa abambo yawo tine nzoko inenso chimwemwe komanso kuzizo la mbuye muli ntani yankho ndakutuma upite ukhalalikire uthenga wanga wabwino ndipo ndidzagwirisa ntchito njira zanga kukupitisa kumenenso ungapite tsiku lina ukhoza upita kumafumu tsiku lina ukhoza upita mkhale kudambwe uthenga umaphwasula kulowa mdambwemo mpaka wina atanena kuti ndamva esero kamwendo akuimba nanga udambwe siwena amatha uthenga wairesi komweko akaimvera akapeza kuti alani chilo akulankhula komweko kudambweko chisomo haleluya zikomo kwambiri kuti mwakonzeka mwabweranso leronso tikumane pa uthenga wabwino tintuwerenge mawu a mulungu mafumu 1 Mafumu chapter 2 palima chapter 2 verse 1 mpaka ya 5 ngati si 6 tionapo ndisiile chifukwa cha nthawi mafumu 1 Mafumu chapter 2 mapapeza kodi tientuelenge mufasa modeka. David anapangira Salomo amwalira. Nakuzidwa supermenipu. Kuti muntu omwalira adzisiya utenga. Muntu omwalira adzisiya upangiri wabwino. Muntu omwalira asasiyeso imfa. Iye yakukafa asasiyeso anthu akufa. Venadu nsana werenge. Auraka mafa akufasa kupanso muzi. Akamafa wanao pakomata kufaifu. Apunisa punisa za imfa zoka zoka. Dere kumapeto kwake timakalira pamaliro ngati munda mfapo. Wena kunena uri komajati gwera ife. Chingo dilo doladru. Uyu nambala 8 akupitayu. Angofa mwezi mwezi. Mwine mkuteka wochokawa. Sabu siya utenga wabwino. Kuwana kwa zukulu kumakolo. Aluchoka ndu utenga woipo kukahena wakumitima. Umene masiri zino waki. Utenga sovantu mianda mianda kufa. Hey, tamverani. Tindu siye moyo. Kopeza ndifa moyo. Babo kutetrono malikuti sankani moyo. Kopeza moyo, ndiye mtendere moyo, ndiye chimwemwe cha munthu wina aliyense. Tumvana kaya, ambuya kudaliseni, kopeza mwachelera khutu, kumvesera. Inenso, nasimikiza mtima, nilankhule zimene Yehova wandituma. Ngati nkufa, ngati nkuchoka, nisasiye ndi utenga wakufa. Wena na usiya utenga. Kusila wana waomizu. Mkafa ntengo utuza ugwesa kuhupala, kuhupala pala, kuhocha, muzikama. Utenga aso umeneo. Ukakala kutuwa sala ndapita, wakutusa mkwatile, wakutusa ende nae, wakutindifiti. Utenga waifa. Kuma David adasia utenga wa mtendere. Ndipo amasia kwa mwana wake Solomon. Tatendi mvesere. Pakuyandikira masiku ake a David akuti amwalire analamulira Solomo mwana wake kuti ndimuka ine njira ya dziko lonse limba mtima sono nudzionese umuntu nusunge chilangizo cha Yehova Mulungu wako kuyenda mjira yake kusunga malemba ndi malamulo ndijiweruza ndi umboni wake monga mulemekezedwa mchilamulo cha Mose ndisiye pamene popoyamba titsika mmusimu David pamene asana mwalire utenga umene mbado watuno ukadayenera kusidwa unali wagawa chuma. Kuma David akubwera ndi uthenga wosagawa chuma chabwino tivomerese chinali chuma koma cha moyo wa uzimu ndipo yamba akuti pakuyandikira masiku ake a David akuti amwalire kudamai mudziwa kuti umoyo wanu mkamakhala baba mkamakhala china chake chili kuandikira kumoyo wanuwo. Mugudziwa koda bambo kuti nthawi ina yake yothaitha iri kuandikira kwa inu nyengo zina zoopsha ziri kuandikira kwa inu umoyo muli nawo lerowo kukhala muli nako leroko mudzoni china chake chiri kuandikirani nali ndikuwuzeni koma sichabwino dai ndi chinthu choopsha chikubweracho. Ndipo tamverani pakuyandikira masiku aka David akuti amwalire anamulamulira Solomo mwana wake kuti pamene chinthu chija chinali pafupi kuti amwalire chimene chimamuandikirira chija anapeza uthenga kwa mwana wake. Ndandisiyani ndibwerezeso amai palichina chimene chikuandikira wena anati muzika kondwa amaronda ali pafupi mchiche wakaja kumangoni koma nchomveka muzika kondwa amaronda ali pafupi timagwisa nchito kamwana kakayangala yangala timatero muzika kondwa amaronda ali pafupi nalindira mkule ndinu lero popeza nzauzimo mkirisitu wopempera akakondwa amaronda ali pafupi zono mkirisitu wake ndi mmasule siwose ndifuwa wena ndongokhala akhirisitu ena ndi anthu oti kwawo nkwa akhirisitu wena nkuti amadusa kwa akhirisitu wena kwatchula kwake nkuti ndi aja maimba za chikhirisitu koma sa akhirisitu gulu limeneli likakondwa amalonda ali pafupi ndigawegawe kodi bambo msakondwe tere chime chake chili kufika pafupi nanu ndipo chidzakuwonongani nchakupha chabwino ngati chingabwere muonesese kuti chikupangiseni kusiya uthenga wabwino wa chipulumuso kwa abale kwa vana wosala mbuyo zizukulu zisafe kupita ku gehena chifukwa cha chimene chidakupezanicho chitakupezani chinasekeleza kapena kusegula usalola vana apite bwino haleluya ndibwerezenso china chake chikuandikirani ndipo sachibisa masatavano imfa ili pafupi ntinu chikuandikirani bwanji taonani matenda mmene akulondolerani taonani mmene mumfutikirira ndi jakisoni kodi munachiona chigumula chicha napola analowa mphiri muja munamuona amene uja anali ndi uthenga woti tawandikira ngati sinapoloyo koma imfa yochokera mnapolomo yayandikira nankhule pang'ono pano nati ndikusimikizireni anthu ufe nkosamva munaona nokha mmene madzi anawundukulira munaona nokha mmene abale wathu apitira wolonjeza lonjeza mawa ndichita zakuti mawa ndi manga mawa ndi pilo tchalichi koma madzi akuti fonse utenga wonsewo pano ali kulichepe china chake chidawandikira moti uthenga umenewu anali nawo mkatikatikatikati mwa moyo wawo amamva ndithu china chake chatiwandikira ndipo mwamwayi dziko boma limanenako kuli mvula ibwera masiku akuti pang'ono limalengeza timakonzeka koma wena amene adapita akonza kukuwuzani kuti ngati atakhala tuni moyo akonza kukuwuzani kuti ineyo nadabwa dzulo lake nkuti ndimachita zakuti zakuti wasadziwa kuti mawa nopita china chake chawandikira mugwire pamenepo china chake chili pafupi ndinu ndipo imeneyo ndi imfa ili pafupi nanu china chake chatsekeleza umoyo wanu china chake chilikusendezani ku imfa David anatero mwana kwa mwana wake Solomon ati ndimuka ine njira ya dziko lonse limba mtima cha number 2 David akulongosola za ulendo akuyenda iye wokhala mfumu mwana wa Mulungu pana alikula mkulama wakuti ndilikuyenda njira yopita anthu onse kuuza tuwana musadenkha wa njirazi njirazi nzatonsefe koma chofunika nchiyani mwinati lero uthenga unali wakuti usakuphekereni ulendo tuyenda ungwa tonse ulibe bwana ulibe presidenti ulibe mfumu koma chosiyana kumene tikupitako kuli mayankho kumene kukadziwika mfumu ndiwati alembi ndi wadabusa libudi zira yowopya ediyole nazungu anthu akuda momwemo wophunzira kumasampha wesaphunzira momwemo zira yowopya haleluya kumase nkutheka wena vainu nganjiru mmatembenu zamawu nkukanayi nkosa wopsa kopita tonsefeko nkosa wopsa nkopita tonse tennanena mawu pano nkopita tikose koma kumeneko kuli malo kuli chokachita kumene chikachitike kwa vanthu onse wena mwafika poti imfa simuiwopa nanga simazolowera mawa ndi mmawa wakumaliro kale munkakhala kumphambano mantha nkumanda lero mulowa mpawo sutira fodya mmandamo chifukwa nkukupita aliyense sikukuopsa iyayi nkumene kukambidwaso nkhani za ndale nkhani za mabanja nkhani za ufiti aukambira komweko sizikuopsa ndikupita njira imeneyo koma zimene anamuuza nazo akuti pa b chapter 2 koma mkatimo b limba mtima sono mudzionesere umunthu ulimbe mtima sono kuti uzionesere umunthu ulende uje ngwa rose ulende uje ngwa wose koma limbani mtima ndikusunga umunthu chimene amafuna anene makamaka number 1 papeza pakubwera chinthu china chamuwandikira number 2 ali kuyenda njira ya anthu onse china chimene chimamusatira nchoti adziwe zoti asagwedezekae alimbe mtima aulankula sopano ndi umasiye mukhala ndi njira ina akanatero mukhala nokha ine ndapita kulibe bambo anu na nyamuka koma limbani mtima lilonse ndiwa uthenga kwa inu amene mwangoferedwa kwa inu amene muli pasiwa kulira maliro okondedwa wapita uthenga wa David ukubweranso mkhonde mwanu limbani mtima chifukwa kuli winanso olimba mtima amene saopa imfa anafa nkuukapo Yesu athana nayo imfa imeneyi ndipo sayimbire nyimbo kuti ifenu ndeti ngoti mmawa ndi mmawa kumangolira kumangodandaula msayimbire nyimbo kuli wina wolimba mtima chimene mulimbire mtima kwirani chimene muli nacho ndiye Yesu mamuna wa mtanda ameneyo akutonthozani pakuweweseka kwanu pakugwedezeka kwanu pakusingasinga kwanu chimene muyenera kuchipanga chokha limbali mtima haleluya wena nulankhula nawo maliro kuchitika pakhomo paupo wina wamwaliro wofunika komatu kuzicheka komatu kuzipumphuntha komatu udzitukwana mpaka tukwana dziko tukwanani amfumu tukwanani wosandale chinthu chachitika pali mawu otonthoza pano musagwedezeke iyayi limbani mtima tsopano chimene mupange mkutana mudzionesere mudzionesere umunthu amen mudzionesere umunthu verse 3 musunge chilangizo cha Yehova Mulungu wako kuyenda njira yache kusunga malemba ndi malamulo ndi maweruzo ndi umboni wake tatiye ndibwerere mbuyo kunkhani yolimba mtima amayi ndikubwereze pano ndiulankhula ndi wena mujaninanenera kuti Mulungu amachita zimenezi from nowhere kutengerani mulaliki woto kutosa maliru maliru anajitika zulo zana mlalikio kunalibe kuma kula simenezi dalipo simeneza panga bantu antu ampiri tukwene seka ifa ilibe mpamfu kwa mtu otembe nuka mtima na kala ndi Yesu monomu chutembe nuka mtima kwa kekukondwa rungo fina manganje aa koma kulandira Yesu kala mpulumusi imfa mbula ya kwa ilikuti pamfu ya kwa ilikuti chifukwa Yesu alindi mpamfu na amene uja siku lina ana afika poda atapedwa na komedwa pa mtanda na alina heroi heroi la masaba katani kumadwa atanina utenga nikagona manda masiku wajia awili na chitatulo nikuzuka suna ni manena kuti Yesu agana panda kuzuka tinali madzoka oka ndadana Yesu ndadana jikrisitu kuma kuti ifana ukadi lero tinalikira ni mpamfu lero tinalikira mogonjesa tifuwa yetu Yesu watu number one ama nenezoona Yesu watu anafadi Yesu anaukaso manda mujana kandi moyo Yesu anakwera kunka kumwamba ngati zonse zinzoona Yesu akubweraso kumvana kodi ngati zonse zitanenazi zinzoona Yesu akutani komasaka mabwera musajosere ana aneneze moyo wosatha yemweyo kuneneza kahena Yesu timpempelayu kuipa kwake amanena choona akanena choona kunena kuti akanena za moyo ulipo akanena za imfa ilipo so kumvana kaya chifaje sopano kutenga nkwa kuti inu amene mwaferedwa limbani mtima ambuye wodziwa kutonthoza akutonthozeni nonse ambuye wodziwa kuyang'anira akuyang'anirani talirani monga anthu achiyembekezo talirani simonga wosalawo wongolira chililelire koma kulira ni maganizo otonthoza chifukwa tulena kulira konkumeniku mudzimvesera malilidwe vena ngolirira kukondwa chifukwa amamfuna uja wapita apeza mwina akalazimai kuti amafuna bamboyo akwatirane naye amulande uyo kulanda kwake ukabwera kwa imfa mudzamvere kulira wayankha atuchaura wayankha wayankha chiyana mai wayankha tui wayankha anene kuti wayankha popeza panali mapulani afe mamunayu iye atenge mkaziyo kapena atenge mamunayo akhale naye wayankha tu wayankha wayankha wayanga kumene kusukulira chifukwa chake Bible nangoti limbani mtima nanganisala ndi ndani limbani mtima ndikakhale kuti limbani mtima abale wanga ndiwati limbani mtima masana vanu talimbani mtima wolira Yehova sanyoseka pa imfa alipo pamoyo alipo ndipo athandiza achita chilichonse popeza iye ndiye thandizo koma mankhwala vake limbani mtima haleluya number two muchionesere umuntu musunge chilangizo cha Yehova china choti mchite a Solomoni mwana wanga ine ndilero a Malawi tisunga chilangizo cha Mulungu watu kuyenda mnjira zake 14:6 Yohane kuti ine ndine njira chona ndi moyo ulibe munthu amene apita kumwamba osadzera mwa ine ndinali ufuse na mama abambo wanga Chira imene madenga ndiiti. Dziko ndiri kutha iyi.
So.
Chothandise chikuchoka. Woti diesa kuchoka. Tatenga njira iti. Mukada kalavena. Mukada isankha njira ya Yesu. Mamuna wa mtanda. Pamene musunga chilangizo chake. Komanso kuyenda mchira zake kusunga malemba ndi malamulo. Solo mudambera ndikuze usunge malemba ndi maweruzo wake. Deuteronomy chapter 1 verse 8 kuti buku lililopatulika lisachoke pakamwa pako. Usunge malemba. Nemalemba mo musamali. Mwene mo mulinkani. Bobeze ndalembe duandia ntuampiri. Koma jimene disanke. Bolondola malemba mulungu. Disanke amena usiridwa. Na kalandi mpamfu ya kumamba. Detrona makuti. Buku ilopatulika. Lisachoke ni kuchoka kumene paka mwapana. Kunene kuti. Antu akale pa mau nthawi yonse ndimakumbira nsembe nthawi imeneyo ana Israeli nkamawerenga buku la Levitika kuyambira khaya kunumeri kumabwera nkumva za wansembe sindikukhulupirira mungapeze pena pamene wansembe akumveka akukalima sindikukhulupirira kuti mungapeze pena pamene pakumveka wansembe akavula nsomba m'madzi nthawi yonse mukawerenga mukamba wansembe atere wansembe atere modi mwina ni mafusa ama kumbukira bwanji wansembe utakatenge ufa auoche pamoto apasi anthu ena koma Yesu adye usiku ndi usana fuso langa uti kodi amagona kodi amakhala nthawi yokamba za ndale kodi anali nthawi yokamba za kutchalichi. Kodana linthawi yokangana ansembe anachita stick kuchimene wanaitaniribira mudziwa china chimene akati tenthere tachulusa ndikusakanizaso tachulusa kukamacha kunjako mudziwe lenga musana kafika kusika chito zimene mapanga za satana za dziko werenge sakabichi lepi Chinese mpiru ukawerengesa tomato mene mamulungu simuna nchule simunchula aso chifuwa mga matezanus magasio bala uza gula sana na njini joansenja mulungu kuma kunenerera kapena kujitanira pamene Bible likuti musunga malemba langa wose nipo sindai mozi koma nthawi iliyonse. Haleluya. Ine ndali ndikusirizeni. Ansembe anandibaya kwambiri. Nkhani ya ansembe kuti achite, kuti alamule, kuti abagwire ntchito ya Mulungu. Inali nthawi na iliyonse. Koma ifeyo nthawi imene ikuchuluka. Ndiwokagula malambe mbwemba. Koma soterere uzomba uko. Tinkati kulisa. Munapemphera. Malemba wose wasunga, kukasunga za ndalama, kukasunga za tonje, kukasunga za maronda. Wena ndila mkula pano, aendaka le ntunda. Wati mwina ali mulusaka, kapena ali mzambi, aminu ali kuzimbabwe, ali kumaloku ina, kuchokela mawa. Muna pempela, ai, wae, sana sunge malemba. Muntu wa Mulungu afunika kusunga malemba ndi chiweruzo chake. Zono David akuti mwana wanga sunga malemba. Haleluya. Kuma po wasunga ponso nichenjeze pano. Musasunge mowatsutsa. Ndi mawuwa usiridwa. Musasunge mowatsutsa akupwetekani. Mawa Mulungu satsutsika. Musachose ponso. Ngata kukweteka ingolapani. Ngata kukoma. Kasangalani. tsoka ino amene mtenga mawu a Mulungu nkwatenga koyamba kukhalaola kwika nkumayeserapo ncholembera chanu ukonza Mulungu angokuyang'anani angokuyang'anani moti ndinati ndifunse vesija kuti msachose msaunjeze mwayika porani vesija popeza mukuchosaso zuchoka momwemo komanso munduuze muchosazo kuipa kwache nkuti Ambuye atilankhule pamene akudzera kwa Davidi pamene akupangira mwana wake Solomo sana mwalire akulankhulabe pamene ndiyamba kulankhula mau amene adalankhulanso David akuti tsopano chimene upange uzolowerese uzizolowerese umunthu wako Ambuye akudaliseni nonse pamene mukuyeserera Mungu masulira nafani usile nifusu laguri kapena china chotsutsa na nacho umuntu china nchani wina agadu umuntu chosa kala umuntu nchani nizala nkulabu ino mawa ambu ya kudali senu amen